Ndewo.
Yes, sir.
Biko, iga gwanya aha gi.
I'm Simeon Speaks.
Okay. Ke he jikotara gi na millions of Christ Amaezu.
Ihe jikota m na millions of Christ Amaezu bu na. Number 1 bu na ihe nji baye na millions of Christ. Bu through the pastor no na Eba.
Okay.
Due to anima for the appearance the pastor knows. Now for go see momume.
Okay.
So one day oba yam na moto. So by then I'm abe monyo.
Okay.
Mana turu omia. Kamado gbaru musim na niane joko kan ebe de tu. Msi okay ni yeme na because I'm a public Catholic.
Okay.
Msi ani yeme na mun ya ga eso je ba.
Okay.
So mun ya eso zi abia ba ho bia chapter ja no this pastor.
Okay.
No.
Okay.
So mwe so nyahu na obgodu no nwere ihe ozo no me this pastor na me nozo.
Okay.
Na m ga anosike na this church. So through there can see but na millions for Christ mission.
Okay.
What a
You were going to give Jesus.
Enye fego Jesus ndum.
Yawo na nduga agbanwe go.
Ndum agbanwe go duto na mgbe nno na Catholic. Mu nwana onwe m kamsi nweto onwe m kida abroz ka.
Kidimba
maka mgbe nno na Catholic. Number 1 na anu mesi siga. Anu me emihe di chichi. So onwe honye na ajikwa onwe honye na ajimese mgba. Mana hence mbata since mbata na millions for Christ mission. Umiheni na akwusirim ya.
Hallelujah.
So were nwum wefezia Jesus ba mazi na madu nwere ike ina na okwu Chineke mgbe obuna o ga emegi chelia. Mana mgbe nna na Catholic bu just Sunday enwere ike ga obru ni roke ga akwusa. Agbasa ma agbasa ho onye obuna na that is the end. Mana nka buna ai na abia Bible study. Adanza ya bekwa morning prayer. Adanza ya bekwa that is fast prayer.
Okay.
Okay. So mezia mu mo mu bi adezia hai na ebe Jesus nu.
Amen. Thank you. Oh.
Yes, sir.
Thank you. Onwe ihe ohuru Jesus mere na ndu gi ihe puru iche na to gi to nubi
to. Eh yo mere na ndu mo bu na by now, I come up going and up when I can. I know her foes. Mana through Jesus now, Okunque and Ebono. Brenji went out for those of it because or maybe a moon to my battery motor Mubawar. The whole I see the new room, my home, of which now I'm a home nanga, Major Warania foes. Mana, I come dinner park lane, Enugu. Na so within 2 days, in short. Abukwa na nungwe huko si we metu tam na
Chai.
na mpura
anya.
So noreba even akam kukwa Jesus mkwa. Nga abetu mami ya mana o oh, nne meke godi mnaka.
Okay, thank you.